DJ Wi-Fi
Natotoka niko Fundi akiko Fundi akiko Mungu anajua ajana Natotoka niko usha Fundi akiko
DJ Wi-Fi Jumbo the realest
Namshukuru Mola kanijalia Mrembo wa sura hadita Umapeta
Yo ni usiku mchana Siku mchana Siku mchana Jua kizama Tuanze kanda
Wi-Fi
Jaja, your body, jaja, baby.